oyawo Reja neno malo Lue TV kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 9 dwe mar 9 higa mar 2020. Makelo ni chenro mar nono mar oboke en an Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wach oboke mar The Standard en ni Playing with Fire. Playing with Fire e thor mar wach e oboke mar The Standard. Jatend obila ma pacho kae Hillary Mutyambai nogolo siem mager ne jotelo mag siasa mosebedo ka wacho weche manyalo thuo oganda e pacho kae, mabiro bang' ka jaod bura ma Emwa Dekir Johana Ngeno nyocho wacho weche mag achaya ne Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod Mama Ngina Kenyatta e kinde manene gwenge mag Trans Nzoia, kendo gigo miwacho ni weche mane nyalo thuo oganda ma pacho kae. Ma en siem mane ogol kod jatend obila ma pacho kae Hillary Mutyambai, kendo no siem mokalo jotelo mag siasa manyalo wacho weche manyalo kelo lwenye pacho kae. Weche ma kamago bende ne osir kod ogai ma ODM Raila Odinga, jatend duond od bura mar ANC e pacho kae Wycliffe Musalia Mudavadi, gavana mag Kirinyaga Ann Waiguru kaachiel kod duond od bura mar KANU, maduto nokwedo mokalo Johana Ngeno kuom wacho weche mag achaya ne Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod Mama Ngina Kenyatta. Mano e thur mar wach e oboke mar The Standard. Ito oboke mar ariyo bende loso mana e wi ich wang' kalore kod weche mane Johana Ngeno, mano jaod bura ma Emwa Dekir, ne owacho e wi anyuola mar Ker Kenyatta e kinde manene gwenge mag Trans Nzoia, kendo duond od bura ma ODM kotelne gi kod ogai mare Raila Odinga ne okwedo mokalo weche ma kamago, kendo ne okwayo jotelo mondo kik wach weche manyalo kelo lweny e pacho kae. Mano weche mane owach kod ogai ma ODM Raila Odinga e kinde mane oromo kod jotelo mowuok e kaunti ma Kajiado e ofisi mare ma Nairobi miluongo ni Capitol Hill odiochieng' manyoro. Ito boke mar adek, duond od bura mar KANU ma duond od bura ma Johana Ngeno notiyo kodo e laro kom od bura mare ma Emwa Dekir, ne ogolo chik ne Johana Ngeno mondo ogwe tao kaka ja od bura ma Emwa Dekir, ma koponi ok ogwe tao to gidhi thiche oko kaka jakanyo ma duond od bura mar KANU, kendo koponi githiche oko kaka jakanyo ma duond od bura ma kamano to nyiso ni Johana Ngeno nyalo wito kom mare mar kom mare mar bedo jaod bura mar Emwa Dekir. Ne gimiyo Johana Ngeno thuolo mar mondo ogwe tao, to kopono ok ogwe tao to gidhi thiche oko e duond od bura mar KANU, kendo mano bro nyiso ni jodak ma Emwa Dekir bro dhi e yiero ken mar yiero jaod bura margi. Mano biro bang' ka Emwa Dekir, mano Johana Ngeno, jaod bura ma Emwa Dekir, nyocho wacho weche mag achaya ne anyuola mar Ker Uhuru Kenyatta. Ito boke no mar adek bende, doho ne ong'ado ni Johana Ngeno pod dhi bet e stesend obila kata e od ang'ech kuom thuolo mar ndalo ariyo eka ibiro ng'iyo Kenya lowe thuolo e yor bond. Mano ler mane ogol kod doho ma Nakuru odiochieng' manyoro, kama ne gitamre kwayo mar Johana Ngeno mar mondo oweye e yor bond. Mano ni ito boke mar adek. Ito boke mar ang'wen, loso e wi kaka jopuonje madongo mag skunde mag sekondar kaachiel kod mag primary mag piny owacho e pacho kae wacho ni oket gi tenge e chenro mar yawo skunde ponono ni kwan mag oganda magamo kute mag COVID-19 odok piny e pacho kae. Kendo ne gikwayo migao mar somo e pacho kae mondo migi omenda maromo bilion 14 mane migao no owacho ni gidhi miyo skunde mag primary kaachiel kod mag secondary e pacho kae motelo ne chenro mar chako somo e kuonde tiegruok duto ma pacho kae. Ito boke mar auchiel, loso wi kaka oganda ma pacho kae, moko kuom oganda ma pacho kae oseyudo lal mokalo e betting mag online e pacho kae. Ito boke mar abiriyo, duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC odiochieng' manyoro ne odayo dhog board mar KEMSA, mano duol mitudo kod mibadhi e pacho kae. KEMSA en duol mochung' ne nyiewo kendo pogo yedhe mag thieth e pacho kae, kendo osebedo ka itude kod mibadhi maloyo mar omenda maloyo bilion 4 kendo odiochieng' manyoro duol mar EACC nodayo dhog jotelo mag Kemsa e pacho kae. It oboke mar Aboro County ma Kitui ema sani otelo e kwan oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Mano en ler mane ogol kod CAS e migao mar thieth Dr. Rashid Aman odiochieng' manyoro. It oboke mar apar lose wi pok mar omenda ne counties kama piny owacho nyoro omiyo thuolo migao mar omenda mondo mi counties ma pacho kae omenda gi atamalo 50 bang' ka od bura mar senate nokoso chupe winjruok ewi formula mar pogo counties ma pacho kae omenda. It oboke mar 11 lose wi ratiro mar joma mine kod nyithindo manyiri pacho kae kama iwacho nitiere fuong' mapek kata maduong' e chike ma pacho kae makedo ne ratiro mag joma mine kaachiel kod joma nyiri e wechego mag hera. It oboke mar 12 pod loso mana ewi mibadhi mokwako duol mar Kemsa kaluwore kod tender mane gichiwo e nyiewo gik thieth mag kedo gi tuo mar COVID-19 e pacho kae kendo komiti mar od bura ma senate mano senate ad hoc committee makedo kod tuo mar COVID-19 e pacho kae ne owacho kendo nokwayo duol mar EACC mondo oring kendo onon mokalo duol mar Kemsa ewi mibadhi maromo bilion 63 ma od bura mar senate wacho ni ok nyal yang' to notiyo nadi. Mano ler mano ogol kod komiti mar od bura mar senate odiochieng' manyoro e kinde mane giyudo ni maromo omenda maromo bilion 63 ne oti kode e yo ma ok ler gi duol mar Kemsa e pacho kae. Mago omenda mane ogol mondo oti kodo e kedo gi tuo mar COVID-19 e pacho kae. It oboke mar 14, 15 nyaka 16 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Oboke mambalang' weche mag counties be ni it oboke ni ma The Standard. Wan kod oboke mambalang' malose weche mag tich mano The Hustle inyalo nyiewo oboke ni mondo isom oboke mambalang' mar The Hustle. Tok oboke mar The Standard. Wan kod weche tuke kama ite mar 37 lose wi tuke mag tennis mag US Open madhi nyime e boma ma New York e piny mar Amerika e kindeni kama jatugo marahuma mar opich tennis e piny mangima Serena Williams ne ochopo e quarter final mag US Open. It oboke mar 38 mago weche tuke be loso mana e wi jotugo mag diro tong e piny tuke mag diro tong e piny mangima kaka Julius Yego kaachiel kod Aki Pavalen e kind mamoko magi gin achiel kuom jotugo mag diro tong marahuma e piny mangima. Tok oboke mar The Standard. Klab mar Liverpool pod gigeno madhi nyime kod kao kombe mar English Premier League e season manyien. Inyalo paro Liverpool ncho kao okombe mar English Premier League kuom thuolo mokalo bang' bet okokta bang' bet mongwe kod okombe no kuom thuolo mar higni 30 kendo japuonj maduong' margi Jurgen Klopp nikod geno ni Liverpool pod dhi nyime kod kao kombe mar EPL kata e season manyien madhi chakore tarik 12 dweni mano giko odira mabiro. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Thoro mar wach oboke mar Daily Nation en ni shock. Kenya took 4.5 billion loan every day. En buok ne oganda ma pacho kae kaluwore ni piny owacho ne oholo ne okao hola mar omenda maromo bilion 410 kuom thuolo mar dweche adek mokwongo nyaka ne tuo mar COVID-19 muoche pacho kae. Piny Kenya ne oholo omenda maromo bilion 410 kuom thuolo mar dweche adek mokwongo nyaka ne tuo mar COVID-19 muoche pacho kae. Gino ma king'iye yo maler to wacho ni piny Kenya ne holo omenda maromo bilion 4.5 odiochieng' kodiochieng' kuom thuolo mar dweche adek mokwongo nyaka ne tuo mar COVID-19 donje pacho kae. Ne piny Kenya holo omenda maromo bilion 4.5 odiochieng' kodiochieng'. Kata kamano penjo en ni to omenda gi no dhi kanye, omenda gi ne otim gang'o. Omenda maromo bilion 410 ma piny Kenya ne oholo e kedo gi tuo mar COVID-19. Pesa gi ne odhi kanye kata ne oti kodgi e yo manade? Mano e penjo maduong' ma Uganda ma pacho kae nigodo e kindegi. Mano e thuor mar wach oboke mar Daily Nation. Ito oboke mar ariyo loso ewi tuo mar COVID-19. Ito oboke mar ang'wen, jaod bura ma Edward Kiir mano Johana Ngeno ne odine stesend obila kuom thuolo mar ndalo ariyo kendo kapod idhi nyime kod timo nonro ewi weche manowacho mag achaya ne anyuola mar Ker Uhuru Kenyatta. Ito oboke mar abich, chenro mar thicho oko gavana ma Migori Zachary Okoth Obado ne ogore e Luanda odiochieng' manyoro bang' ka MCS maok e kaunti ma Migori ne otamore winjruok e wi kaka ginyalo chwalo twak e wi chenro mar thicho oko Zachary Okoth Obado. Ito oboke mar auchiel loso e wi kaka itiyo kod lony manyasani mano teknoloji e kedo gi tuo mar COVID-19 e piny mangima. Ito oboke mar abiriyo loso e wi kaka piny Kenya ne oholo omenda maromo bilion 410 e kedo gi tuo mar COVID-19 kuom thuolo mar dweche adek mokwongo nyaka ne land tuo mar COVID-19 e pacho kae. Kata kamano pok ong'ere ni omenda makamagi ne oti kodo e yo manade. Mano ni ito oboke mar ang'wen. Akwayo ng'uono, mano ni ito oboke mar abiriyo mar Daily Nation. Ito oboke mar aboro loso wi kaka kaunti ma Samburu kedo kod tuo mar COVID-19. Ito oboke mar abiriyo loso wi kaka jagoro maduong' mar duond od bura mar Jubilee pacho kae mano Raphael Tuju ne oyudo lal mathoth mar omenda maromo bilion 1.5 bang' ka ne ogone simu kod jogo moko mane wuondre ni gin jotelo mag bengi moro e pacho kae. Mano ni ito oboke mar apar. Ito oboke mar apar gariyo loso mane wi achiedh nadi ma oganda ma pacho kae yudo kaluwore kod tuo mar COVID-19. Ito oboke mar apar gadek, komiti mar duond od bura kata komiti mar od bura mar Senate mang'iyo kaka inyalo kedo gi tuo mar COVID-19 e pacho kae mano ad hoc nyoro timo nonro margi kendo noyango ni duol mar Kemsa ne otiyo kod omenda maromo bilion 63 e yorno ma ok ong'ere e nyiewo gik thieth mar kedo gi tuo mar COVID-19 e pacho kae kendo ne gikwayo duol mar EACC mano duol mar kedo kod mibadhi e pacho kae mondo onon kama ne duol mar Kemsa otero omenda maromo bilion 63 mag kedo kod tuo mar COVID-19 e pacho kae. Ito oboke mar 14, 15, 16 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo kod goro mar Cartoon. Weche moko e counties be ni ito oboke ni mar 19. Weche mag ohala ni ito oboke ni mar 25 kaachiel kod weche moko e pinje maoko. Weche mag tuke be ni ito oboke ni mar 38 kama gilose japuonj manyien mar team mar opicha kore pacho kae mano Innocent Simeo mane oiwal kaka japuonj manyien mar team mar opicha kore pacho kae. Tuko oboke mar Daily Nation lose wi yuarok e wi pok mar omenda ni counties ma pacho kae bang' ka Senate ne pok ochopo e winjruok e wi formula mar pogo counties ma pacho kae omenda kendo mano ochuno piny owacho mondo mi counties ma pacho kae omenda gi atamalo 50 kende kapod girito yuarok e wi twak makamano e bura mar Senate. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thor mar wach oboke mar The Star en ni Ruto, Raila to Ruto, don't take Kenyans to war. Ogai ma ODM Raila Odinga yoro ng'iso jalup ker William Ruto mondo kik ter piny Kenya e lweny. Raila ne okwayo Ruto mondo ng'is jotelo masira lwedo mondo kik kel lweny e pacho kae. Mano e thor mar wach oboke mar The Star. Ito oboke mar ariyo pod loso mane ewi jaod bura ma Edward Kiir Johana Ngeno mane odine stesend obila kuom thuolo mar ndalo ariyo kaluwore kod weche mag achaya mane ong'iso anyuola mar Ker Uhuru Kenyatta. Ito oboke mar ang'wen, ogai ma ODM Raila Odinga nyoro golo siem ne jotelo mosekobedo ka wacho weche manyalo thuo oganda e pacho kae kendo nokwayogi mondo kik giwach weche mag achaya kaachiel kod weche manyalo kelo lweny e pacho kae. It oboke mar abich loso imana kaka duol mar Kemsa itudo kod mibadhi mar omenda maromo bilion 63 mane gitiyo kodo e nyiewo gik thieth e pacho kae. It oboke mar ochiko loso ewi gavana ma Tharaka Kanithi Muthomi Njuki mane otere e od ng'ado bura ewi mibadhi maromenda maromo bilion 35. Gavana ma Tharaka Kanithi Muthomi Njuki nyoro tere e od bura kendo donjone kod mibadhi ewi omenda maromo milion 35. Pacho ndiko kaachiel kod pach josomo be ni toboke ni mar The Star. Tok oboke mar The Star, tim maduong' mar opicha kod mapacho kae mano Kenya 7th The Shujaa ne oyudo japuonj manyien mano Innocent Simiyu. Innocent Simiyu ema koro dhi telo ne tim mar opicha kod mapacho kae mano The Shujaa kuom thuolo mabiro kendo dhi kao kar japuonj maduong' machon mar Kenya 7th mano Paul Finney mane ogwe tao dwe mar adek higani. Jahera Malolwe TV mano bende makelo gi kelo e giko chenro mar nonro mar oboke. Ibed gudiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.